kuzuri.
And then from
Adani.
Men and your wife.
Sawa, niko nataka nikuje kwa baba.